Alright, hayi njalo 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 ayijike uma isinje. Hey, yabo umsindisi. Hey, unbid. Yabo makhona umuntu othakathi ingane yakho. Ngiyakubona lokho okushisa ilokho njalo. Awungitholela isimo sento yobulawa basekhaya. Angithi leyo ngane mayizalo nayibika. Nayibika. Uma leyo ngane iphelele. Nayibika nenza yonke into ngesimo sasekhaya. Thola ubulawo basekhaya, yes. Thola ubulawo. Ungena esibayeni. La inabika khona. Ebese wenza imula like this, ne? Something is so. Ebese uyasixoxela ngithi wakini angiyena mina wakini ukuthi nina nixoxa kanjani okweni lokho ukuthi nina nixoxa kanjani kodwa awukho umndeni ongenawo amabutho yabo niphile njalo niyazo